tle ga le thola hantle. Joe mutsi. O tsala eng? I'm your host with the most Oniki doing a best. Guys, welcome to another hot epic episode of Uyachola 99. You know the drill. Re fana ka 3,000 rand, and for you to win the 3,000 rand, it's very simple. All you have to do is hashtag Uyachola 99 on the comments below, and the 3,000 rand could be yours. Otherwise, don't forget to like, subscribe, ring the notification bell for when our new videos come in. Guys, I got to click on chain at the man. Mugai wa lola ka motho ai. Ha re tsama re le bona mugai ke mang, and re come to saka eng. Otherwise, don't go anywhere. Okay, bagotsi ba ka khutela botamponetseng kona botamponetseng bona na sfana from him o ri yana ke mang ene re ka muthisa ka eng. Hello abuti.
Hello sister.
O ka ya buti wa ka
ke teng sister.
Ke right ya buti wa ka. Abuti ke mang ka lebitso?
Abuti ke ntlantla.
Okay abuti ntlantla o mpitseditse eng ka jene?
Abuti ne ke batla o tshwere din thuse ka kantwe lo reng ke ke ka ga yona mathata ke leng ka ga ona.
Ke mathata feng a abuti wa ka?
Ke tshwere ke na le motho. Babo
ke mang yena motho?
Ke Pulane.
Okay, o etsa Pulane.
Pulane se o santso sa matsatsi se le motho lo ke nna ke sa mo mutsisa ntle go sa ha sa go bala bo batlu.
Eh.
O tshwenya se ka rentse ya sa ga ba mo kholetsa ka.
Eh.
O motho wa ile.
Ntle le sharp o vela ha mo botsa bibi wa ntshentshela o etsa lang o a ga ba a re.
Ai man, ke motho lo reng ke o dula sna bona. So le nna fo. O a ga ba ka bo re. E wena ho lo yentse. Ba bona bo ntshunya na tjho.
Ha wena e injwang, ka ntle motho no wetsa jwang, wetsa jwang. O re ke o smang.
Ke o spulane.
O wetsa ang o spulane mara.
Ya nne ke keng ka ga ke mo bo na le motho ke ke sa mo go fa tsa o feta no mara. O tshwere ntshi jalo ke ntlo reng ke ke ena ha na.
Wa ina ha o sho ka yo, le tsho mponetsa ke re.
Yes sister.
Oh okay. So wena le pulane jo tsena ke kae?
Na le pulane.
Ke 2 years. Mo firifiro a qelleng wena wona o qelleng nini?
Mo firifiro a o tadile mo. Ke ntse ke tshwere ena le mabo 2 weeks e tsa.
Se le 2 weeks e tsa. Ho tsa jwang ho spulane?
E mana ho spulane sa go bala.
Jo, a ke a utswa ka le ke utlwa la ka ho spulane mamela nne ke tsa mosebetsi wa ka ke lo batlela ho spulane ho etsang ha wena o foreditse o shibile bona ne. Ha nne ke le busy ke tsa mosebetsi wa ka o tlhoka fever from wena ne. O ska ba jampise tsa mang ka pa mang hore o mponetse o mosebetsi ka o be right o be relevant ke. And then na se tshwere evidence ke tlo khutla ke tlo bontsha yena ke. Ho no be sharp ke khona mala ka. Sharp ke mba tsong. Guys like kutlela a quick summary a buta re ka mutin tantla. We jelala o spulane they've been dating for 2 years. But for the past 2 weeks o spulane has been acting a bit shady yana. Ha sho wetsa land that's why I follow it now to batla fana to spulane o etsa nga yena le CEO a fulitse a shibile kwana. But you know what, let me keep to my word. Let me go do some work and nake ba tla spulane o etsa eng vele vele. Then se tshwere evidence ke go tla bontsha abuti ntanta o etsang o spulane. But otherwise guys, don't go anywhere. More to follow right after this.
I'll be up all night chilling with my bae all night. If somebody comes and not they gon' die. I'll be up all night, cause tonight no calls, no text. I'll be busy all night chilling with my bae all night. If somebody comes and not they gon' die. I'll be up all night, cause tonight no calls, no text.
Sina sebo ba siwa ke no ne tota ke la saganya plane le plane ya ke kopa vandag manyora o be asa tla go kokota vandag re tla tsora conversation e popota ke mo sidi la se huba le tekang wele menona ya vandag ke go be ke tlo chila le medi ke kopanya di zaga go mo rekela ngwedi
ngwedi
ya ngwedi le
okay ba go tsiba ka khutle mona la buti ntlantla. Let's find out from him o rena le o spulane ba setse jwa since the last time re kopane but abuta ka before go botsa ka o spulane o ikutla jwang ka jene.
Mna go go nong ke kopa go pani go tsa.
Ke senseng o spulane.
Ke na le biki ke sa mo ni sentse ke tsa tsila ni kopana le wena go tsa mathata.
Eh.
Ke fila jang ke e mabo.
Ya ba ke biki o sa mbona nyametse motho tswaka.
Le no ntse ya ke go tsa.
Mamela. Na ke a tswa go tlala ka ile ke a tseba gore o tla tlhalosetsa go o tsala eng ka no jere ke a tsama ba leng teng.
Wa tseba.
Go bontsha evidence botho aka before ya balata. O bontsha evidence pele before ba lata go tman laka. Ke ne ke go spulane wa ke.
Eh ke.
Khon mane wa etsa emenyon.
E khon mane ke etse.
O itse bela kae?
E mona khon de mane le nna lo. Ke mtsebela ma good day seng ke.
Eh eh.
Tuga.
a se ke tlhuka tswa mtsiwa mbona mamela ha re tsama re utlwa go hluka o batla eng mothong wa hao ska ke tshelo ke tsama ba le teng ke tsama ba le re ba lata ka pajwa
wa tse ba mfitse mo ba
ke tsama ba le teng lo tsena right now
mo na sa ba ba le mfitse hle ne
re ba lata ne re metse ne kai as ba lande guys asambeni let's go ha re ba lata emba ri ba tshola handle bile ntse ba tshwara tshwara nje eke e tla ga le thola handle twae mdzi o tsela e mdzi e le tsang ba tsa le tsang
ba tsa
le ngwa
ba tsa le ngwa ka ba ba tsa ke o tsela o tsa ndu
ba tsa le ngwa se ba tsa le
ngwa o sa ba tsa se se betsa Six months ago, you're going to be 6 months. ma wena zom dumela
ke go sala mafile tsa gale wena
ha o sa ke go tsena ga batho mo sa di mo tsabe ha khona qoqa ka bakala motho wa hao Ah man, good and bad. Good. Kopong ke motho a buti. Kopong ke motho a hano tla ka motho o samtsebeng ke papa itse ke mang. A
bona. Ai. Good and bad. O sele kwe na a ke tla tsa o.
Tsiwa batho ba. Ah, ke tla tsa tsi. Tsiwa batho ba. Tsiwa batho ba. Okay, Shabung here. Go so good. My girl got back close to her. Only one, Alice, you are good because I'm talking like you're already a horror. What? Eh, Madam Copay, go down now, sir. Go down. So, what
I'm
not going to answer.
You will, ma'am. I'm swallow.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the next one.
I'm confused. Hey guys, oh sharp manager, oh sharp. There's no other way. Hey guys, I came home. So I ran. I had some of the motor. I utkile umunan. I had a motor. I ran to do some money. I had in wara wara. I'm going to sack a rabbit. But you, click on the button. Journal. I'm going to sack some of the journal. But otherwise, you know, it's been another hot banger episode of Ooh Yeah Journal 99. Till next time.